Lalela umkhondo FM sijikile izinto zishintshile izinto uzongithola ke njalo ngomsombuluko oshawu lwesihlanu eyintatha 2 kuya ku 6 ekseni olumnandi kakhulu uhlelo Early Rise.
Listen to Early Rise. Early Rise. Early Rise. Usuku uqala nezindaba zalo ayikho inkomo yobuthongo.